nga ji wee nke anyị bụ ka anyị pụta n'ụwa rụọ ọrụ dị n'ụwa wee chukwu ka ike anyị ra. Chukwu na-ede anyị anya nye anyị ihe anyị ga-eji wee zụọ onwe anyị, zụkwuo ụmụ anyị mụtara, ụmụ nyere anyị, zụọ ndị niile anyị tosiri ịzụ, zụtaba mma. Iwe na-eme na Naịjirịa bụ a, e jee nụ jee ana, o nwere ka ị kwuo okwu na Naịjirịa gbe na-elotere Nnamdi Azikiwe ka iwe. O nwekwu ka ị kwuo okwu na akụkụ Afrịka niile gbe na-elotere Nnamdi Azikiwe. Mụ na onwe m dị iwe, eji m tego m mba niile dị iche iche n'Afrịka. Ibe ọbụla nje, enwere aka iru na nsị Naịjirịa, si ewu nwanne Ezeki, si ee oo. Ọsị na ihe dị iche n'etiti mụ na Ezeki erike, na Ezeki toro ogologo, ma mụ na onwe m dị mkpụmkpụ. Nsị ọ na Chukwu kere anyị ụbọ ụbọchị, o burugoro ụzọ kee ya, ọ na-eto na-eto, o wee bịa kee m, na-eto ka Nchukwu di ya, bifo Nchukwu di ya, o jewelu. Ya ka anyị dụchaa nụ. Ọ bụ onye ọbụla ji bi mbe nke oge ji na-aga aka ya mma n'aba Jizọs Kraịst onye nwe anyị.
Eze ụzọ ọka. Chike.
Biko si chọọ ka eze ụzọ ọka.
Chike nye ya bụ ogidi.
Chukwuzi mmadụ niile, daalụnụ.
Abụ ogidi. Please welcome ladies and gentlemen. Biko bugharịba na ọ jupụta na afịfa na mmiri. Let's proceed. We want to very specially welcome the chairman of today's occasion, no other person than the acting governor of Rivers State, His Excellency Barry Sanyesomuike, Executive Governor of Rivers. Please a round of applause for Sanyesomuike. Distinguished ladies and gentlemen, let us welcome Senator Benin Ndiobi Ojolibo Ndibo, CON, the founder and benefactor of this lecture series. Welcome Chief Barrister John Nnamdi, President General Ohanaeze Ndibo, the guest speaker for today. Former Governor of Anambra State, Ezife, sir, you're welcome. Professor Uche Azikiwe, you're welcome, man. Alali Tanko Yakasi, sir, you're welcome. Chief Ayo Padeku, sir, you're welcome. And our amiable Vice Chancellor, distinguished guests, ladies and gentlemen, we welcome all of you to today's historic occasion, 66th Memorial Lecture. May we proceed. Let me, ladies and gentlemen, I invite the head of Department of Social Science, the Dean of Faculty of Social Sciences, Professor Chinyere Stella Okunna, for our welcome address. Professor Stella Okun.
The chairman of this occasion, Your Excellency, my Vice Chancellor, the guest speaker, Ojolibo, and all the very distinguished